ta go gamolo iye elitima kana mondo etongo male ngo mananya sayi yesaye ta go gamolo iye elitima kana mondo etongo male ngo mananya sayi iwacho no kanyal kanyali sudo kendo kama nyasaye lolie kureti ivi nyime kiwacho no kanyali okanyali chango kendo kama nyasaye lolie mondo changi tuoche nite kiwacho no kanyali okanyali loyo lwenje kama nyasaye lolie jorwenyi makiporo kiwacho no kanyali okanyai yuto chaota kama nyasaye lolie mondo keri ni chaoti kiwacho no kanyali okanyali ting'a malo kama nyasaye lolie mondo chopu dwaro ne nyasaye hilo
lo wane ni nyasacho
o Jehova Rapha hilo Sara kata kano sebedo moti geno mali yudo nyathi tuto teno rumone jadole zekeri ngeyo ne marirweni kanole nyasaye norori urongo ezekeri jadole zekeri ngeyo ne marirweni kanole nyasaye norori urongo ezekeri na ngomi nene njimi Ezekeri na ngomi neno njimi Ezekeri Ezekeri kondo kolothi nyasaye Ezekeri Ezekeri kondo kolothi nyasaye Ezekeri Choki moto mani enyima nyasacha Emomie aiwe kola Oh choki moto mani enyima nyasacha Emomie oloya wane machopeni e giko Waruang nyasaye Orochini e chandrokini Teni wache mane machopeni e giko Waruang nyasaye Orochini e chandrokini Katobedoni tijorumu Kiki yuwagi Nisaye majate konitie Obiro doko nitichi Imani ochopo e giko Kikiyuwagi Nyasaye majachangi nitie Obiro doko nichangi
Nyasaye hilo
Lord, waneni nyasacho
Kwa Jehova lafa hilo
Lord, waneni nyasacho
Kwa chochopo kiko hilo ribaba
Lord, waneni nyasacho
Kwa jahikalo kendwe Jehova Baba
Waneni nyasacho
Wanyasanya hilo
Lord Waneni nyasacho
O Jehovah Rafa hilo
Lord Waneni nyasacho
Kwa nyani, baba
Wane ninyasacho